godo gri nyasa chumono ine nyasa ima joko singo wabido tingo mangwa malo kaba midu kolo pakse chete hallelujah ewe jori nyaka chie singo